Mu ntumbero yo gushyigikira umugambi wo kugwiza amashamba cimeza n'ibinyabuzima biyarimo mu Burundi, ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE mpfunyapfunyo bwatunganije kuri wa 11 mu nyonyo umwaka w'2020 ku murwa mukuru w'intara ya Makamba inama yo gusigurira aberwa n'ico gikorwa ku rwego rw'intara n'amakomine nka Makamba, Nyanza-Lac na Vugizo, kugira babasigurire igikorwa cimirije vuba cane co gushinga uburimbi, gukora karata nyezina no gutegura amategeko agenga amashamba cimeza akingiwe ya mukungu rukambasi, kugira ngo bose bumve kumwe akamaro ko gukingira ayo mashamba, gutyo bavuge rumwe mu gusigurira no kuvyumvisha abene gihugu bayegereye.
Intumbero y'inama no kugira dutegure abajejwe intwaro n'abajejwe gukira ibidukikije hamwe n'abajejwe umutekano igisirikare n'igipolisi n'abene gihugu kugikogwa twimirije cyo gutangura gutunganya ishamba cimeza rya mukunguru kambasi. Ni ishamba risanzwe riri mu mashamba akingiwe mu Burundi mugane gushika ubu ridafise amategeko twavuga yuko arigenga. Iyi nama rero nkugira ubwire izo nzego zo zitandukanye cyo gatoma dutangure aho tuzoshinga karimbi k'iryo shamba kugira bene gihugu bamenye ati ishamba rica ngaha nabo amatongo yabo aca ngaha. Tweje gushinga karimbi tuzosha dutegura ikarata iriko uburinganire bw'iyo shamba cimeza twerekane nibiri muri iryo shamba cimeza. Hanyuma ibyo biheze niho tuzosha dutegura itegeko ry'umukuru w'igihugu lishiraho imbibe zigenga iyo shamba rya mukunguru kambasi. Nico cyadukoranye uno munsi mu ntara ya Makamba. Utunenge twibonekeza nituje cyane 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 hari abene gihugu bavogera iryo shamba. Ikindi nuko hariho abajeje intwaro cyane cyane bajya bo hasi dusanga bariko baratanga impusha batanga amatongo muri iryo shamba, kandi basanzwe bazi yuko iryo shamba riri mu mashamba kingiwe kandi riri mu mashamba adashobora gutangwa. Nito tunenge twabonye ikindi nabasanzwe bajya kurimirayo abandi basanzwe bajya kubayo ugasanga baritse amazu tugasanga rero n'ibinyabuzima biba muri iryo shamba biriko birahasinzikarira kandi ibinyabuzima bikenewe gukingirwa. Ikindi kandi iryo shamba muri komunira abaneze rifatanye n'ishamba cimeza rya bururi kingiwe. Imishamba cimeza rya bururi kingiwe hasanze harimwo ibinyamuzima twita imamfu twita chimpanzi mu Gifaransa. Iyo rero iryo shamba rya mukunguru kambasi ridakingiwe bica biha inzira izo mafu akukoma mu Burundi zijabukira mu gihugu cya Tanzania. Niyo ni ntumbero rero kugira ibyo binyabuzima bimushamba cimeza rya bururi twita imafu bishobore gukingirwa navyo nyene niburi bivuye bururi bize muri shamba rya mukunguru kambasi. Ego niyo ntumbero twari dufise. Ikindi kandi kanenge nuko iryo shamba nta kijya twita amategeko canke bita strategie juridique ryari rifise. Nibyo ritugomba dutegure kugira riba rishamba rikingiwe rizwi rifise amategeko yigenga rifise imbibe hamwe n'umwenegihugu azoza kurengera izo mbibe azomenya ati yarenze akarimbi.
Twamenyesha yuko imbere yo kugirisha iyo nama umuyobozi mukuru w'ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije yabanje guca mu biro kwa buramatari w'intara ya Makamba ngo ziraza na Françoise kugira ngo barabire hamwe ingene butunganya ico gikorwa cyo gukingira amashamba.